abene gihugu bo muri zone ya Cibitoke iri muri komine Ntahangwa barizezwa n'indongozi z'iyo zone ko ziriko zirakora ibishoboka byose kugira iyo zone ibi yakarorero mu gisagara cha Bujumbura aho ni mu gihe bashikirijwe imigambi mikuru mikuru y'iterambere igiye kurangurwa vuba mu bisata byose bigize ubuzima bw'igihugu aho twovuga kubaka ibitaro ahahora ivuriro rito rikukira iyo zone kubaka isoko rya kijambere n'ibindi bagasabwa gushyigikira iyo migambi kuko ariho yoja mu ngiro n'ingoga kandi byoroshe
twariyumviriye yuko twobandanya umugambi watanguye kera wo kubaka amabarabara mu kuyashyiramo amapave narijya bene gihugu bari batanze uburyo bwabo bungana n'ibihumbi 30 ku rugo dusaba leta yoyo muvyeyi wa twese kugira bikunde ayo mabarabara ajemwa amapave twarasabye leta ko iyo dufasha muri zone ya Cibitoke natwe turonke isoko rya kijambere kandi umukama azobidushoboza kubaka ibitaro vy'akarorero muri zone ya Cibitoke mu kibanza nyene ivuriro bita centre de santé rimwo kugira ngo abene gihugu nibaruhe mu gufata urugendo bashika kuri rwa karede canke za preserije ubundi mugambi twafashe nukwama tumenya kumwaka abanyeshure bahejeje amashure kugira tubayimirize mu bikorwa vyiterambere mbere mu gukorera mu makoperative
ababa muri iyo zone atari imvukira basabwa nabo nyene kutirengagiza iterambere ry'iyo zone kuko iterambere rya mbere ribonekera aho ubaye uwo mwanya
hari abantu bashobora kwigira sindabibazwa ati je zoteza imbere ikomere yanje ya Kayokwe ya Gisozi na Cendajuru mwakibagira yuko iva abyara avuka mu Cibitoke guteza imbere ahubaye ni ikintu gihambaye cyane ntuzo kwibaze rero ngo intara ngo Cendajuru niyo mvuka nyabuna ujya mwana wa wewe avuka he no kuvuga rero yuko hajye ubaye ariho nyabuna gutangurira guteza imbere mbere kuteza imbere kumbure naho hanze cyangwa ateza imbere nko ku rugero rumwe cyangwa wunye ukamenya ingero ubigirako
ibyo babibwiwe mu munsi mukuru wo kwifurizanya umwaka mwiza mushasha wa 2021 wari wakoranije ababa muri iyo zone na cyane cyane imvukira zaho ndetse hakaba hatanzwe impapuro ziteka kubitanze kurusha abandi mu guteza imbere iyo zone Hey, 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 hey.